Ntabwo twabonye basokuruza babigira none rero nico gituma tugite kirenge mu cyabo tukakira abashyitsi b'iteka banje badusaba amatwi yacu rero yumvise ibyiza hagati muri iyi miryango ibiri hagati y'umusabwa hamwe n'ubusaba twumvise amajambo meza amajambo aryoheye gutwi abashinga ntayo baganira neza ukamenga bari abantu basanganye koko mu kumoso no ukimiyo ni hafi na hafi rero nta nkeka twari dufite kuri abo bantu batabogamiranira si n'ubwa mbere abo bantu bagamiraniye mu kumoso no mu kirimiro bandi bahana agahiye none rero nabo basabe abantu bari ngaha badufashe kabisa kugura ubwatsi dukomere amashyi amajambo aryoheye ugutwi amashyi nk'ayo babiri barinjiye kugamiraniza umuryango wacu nta mugabo avuga rumwe abari isiga rero mfasha kakanya kugira ngo ndamwitse na Sisa Ibrahim aserukiye umuryango wa Butoyi Joseph Joseph uwagabye Josepha ni ibintu bihimbaye ibintu byo gusasira ibintu byo gutera imbunda none rero turabashimiye aba bantu babiri batweretse ibyiza bavuze amajambo meza amajambo atari bayatanguje amajambo yavuzwe na basokuru none rero i Burundi ni uyu mugirwa dukomeye amashyi umugirwa mwiza cyane wo kugabiranira hanyuma rero ijambo nagomba rimeze ibiti ni uko urabona ni ku mugoroba